dziko ha angambo tivundutse kutenda kwedu kuri munache chero nawo ha angambo tivundutse tariro yedu iyo yere munache dushe Vanotiona Vanotiona zvinga womasei ivo vari pesko mukushaya mari Tendeka kutenda kwedu kuri munache zvipfuwo zvedu zvingadiwa nomuchenje tariro yedu iyo yere munache ishe
Zvingatiparadzanise nerudo rwenyu